Sanibonani.
Oh, baby.
Ngiyaxolisa ukuniphazamisa. Bengizoletha i-lunch yaskrudriver.
Hayi, ngiyabonga.
Yazi ngikhohle ukuphekela ekuseni.
Hayi, ngiyazi ukuthi ufake itayi ne-breast. Besingekho isidingo.
Cha, kanti ukhululeke vele bengifuna.
Ima wonke angisinoka uma ngikufakile la.
Ini?
Ukudla.
Hayi, bosu, uzoyenza noni i-lunch ngoba phela vele uhlela wenza lutho. Ubuka abanye abantu besebenza. Nisale kahle ke guys. Ube right screw.
Hayi, ngiyabonga ma fixer. Hola screw.
Yowe. Indaba ujwayela kakhulu. Sifuna intombi yami la manje.
Angenzeni manje.